phepelo ya motlakase e boetse e ka tlasa gatello e matla Afrika Borwa. Eskom e boetse e kentse tshebetso mogatlhelo wa bobedi wa kgaolo ha phepelo ya motlakase kgafetsa pejana ka jeno horeng ya bobedi motsheare ho fihlela ka moqebelo horeng ya bohlano hoseng. Mohlanka e moholo wa phethahatso wa Eskom Andre Direiter o boletse ha company ena eo a e okametseng e tlameha ho kgaolela baahi motlakase.
Due to the loss of Medupi, Kendal and Duva units, we now have insufficient generation capacity at our disposal.
Maobane Eskom e entse phatlalatso ya hore di-generator tse hlano diteisheneng tse fapaneng tsa phepelo ya motlakase di ne di imetswe haholo. Seteisheneng sa phepelo ya motlakase sa Kusile ho tlalehilwe ha e nngwe ya dithapo tse hoketseng boilara e dutla, mme ho latela puo ya direita, tlaleho eo e nyahamisa maikutlo.
It is, however, disappointing that we have a new plant that is not performing as it should, and clearly that has... That's indicative of the state of our new built plants, that they are not delivering as they should. And clearly that is part of the reason why we are facing significant constraints.
Eskom e boletse ha ena le kgaello ya diesel e sebedisetswang ho fehla motlakase nakong ya tshohanyetso, mme ka hona kgonahalo ya hore diesel eo e ka fela ka potlako e matla haholo.